Mu kiganiro tera imbere ikiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu kiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano uko umwaka utashe ubushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano burashiraho umugwi ujejwe gushira mu ngiro amasoko ya leta muri ubwo bushikiranganje ni no muri iyo ntumbero kuva ku igenekerezo rya 16 gushika ku igenekerezo rya 25 myandagaro uyu mwaka ubwo bushikiranganje bubicishije mu buyobozi bukuru bujejwe intwaro n'ubutunzi muri ubwo bushikiranganje bwaratunganije inyigisho ku mugwi waheruka gushigwaho uwo mugwi ukaba ujejwe gutunganya no gushira mu ngiro amasoko ya leta muri ubwo bushikiranganje Colonel de Police Segasago Victor umuyobozi mukuru ajejwe intwaro muri ubwo bushikiranganje aratubwira igituma bategekanije izo nyigisho
ubuyobozi turongoye ubuyobozi bukuru bujeje intwaro mu bushikiranganje intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano twarategekanije ikigwa tumaze kubona yuko hariho ujejwe ibijyanye no kutegura no gutanga no gushyira mu ngiro amasoko mu bushikiranganje dusanzwe turimwo na twebwe tukaba twari nk'abo bajejwe gukurikirana uwo mugwi twaciye twiyumvira gutegekanya inyigisho kubera yuko ibintu bijyanye no gutegura gutanga no gukurikirana iby'amasoko ibintu byisunga amategeko ibintu byisunga amategeko itegeko rero naryo utarizi ushobora kurishyira mu ngiro nese gituma rero twaciye twiyumvira gutegura izi nyigisho kwabo bantu bashasha baherukwa kugenwa ngo bagire uwo mugwi wo kuzotegura ibijyanye n'amasoko kuyatanga no kuyakurikirana mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati iterambere rusange n'umutekano mu bisanzwe ku mwaka bitekanijwe amategeko avuga yuko abagizwe uwo mugwi bisanzwe bamara umwaka umwe bagaca basimburwa n'abandi nibaza rero yuko nawe uvuga ngo ariho bishasha bije byiyongera ku byahora bitangwa nuko gusa ahubwo uwo mugwi ugizwe benshi ari bashasha ugizwe na benshi ari bashasha nico gituma twagize yuko nabo boronka izo nyigisho kugira bategere neza igikorwa bagiye kuzoza barakora ego nkuko mubiza ariho umugambi uhari wo gukoresha amafaranga ya leta ibijanye n'amasoko navyo nyine ntibisigara inyuma bisaba yuko mu bisanzwe uhagaze ku nteguro yuko umuntu akora ikintu gisanzwe gitekanijwe novuga yuko mu masoko bari basanzwe bari imbere kuko mu bisanzwe amategeko avuga yuko atasoko nimwe ritangwa ridasanzwe ritekanijwe mu mafaranga nk'ubushikiranganje bwa basanzwe rutegerezwa gukoresha harico mu rurimi rw'igifaransa bita fra prévisionnel de marché public itegerezwa gutangwa mu buyobozi bukuru bujejwe iby'amasoko rero nibaza yuko bisanzwe ata bitandukanye cyane biri kumwe ahubwo
eka n'umuyobozi ajejwe ibijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu itambere rusange n'umutekano yaratubwiye ko izo nyigisho zisanzwe zitegekanijwe mu ntumbero yo kwarihiriza ubwenge abakozi
izi nyigisho ziva ubugene ubushikiranganje butunganijwe hari integuro ziba umwaka ku mwaka rero mu nteguro y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe na mirongo ibiri na kabiri hari hateguwe ko hazoba inyigisho rero izo nyigisho zakorewe abaheruka kugenwa muri ayo mabanga mu bari mu mugwi na cane cane ujejwe ibyo gutunganya amasoko ya leta nabo bashika 88 intumbero rero kwari kugira ngo tubakayehize ubwenge kuko nivyo hari hari abasanzwe baragize izo nyigisho nabandi bashasha batavyo bari bazi rero byasaba ko bakarijwe ubwenge kugira ngo nabo baje ku murongo wabo bandi bari basanzwe babikora mugabo nabo bari basanzwe babikora kwari kugira nabo basubiremo kuko mu bisanzwe iby'amasoko ya leta hari ibintu bigenda birahinduka amategeko gasanga amategeko ntaguma kwa kundi yarameze bivanye n'ibihe ni muri iyo ntumbero rero twaciye dutunganya izo nyigisho kugira ngo abazorangura igikorwa bazokirangure bafise ubumenyi buhagije
mutimega none abatumwe muri izo nyigisho boba bari bande ho bahisunzwe iki kugira abatumigwe
mu gutumira murabona ubushikiranganje bwacu n'ubushikiranganje burimo ibisata bitandukanye muri ibyo bisata rero twisunga abari abana bariya ibisata bavamo kandi tukisunga nuko bafise ubumenyi ubucanke buriya ndagwe nka karorero urabona ko dufise ibitaro mu gipolisi ntidushobora nka karorero muri byo bijaye n'amasoko nko kugomba dukeneye nk'imiti birumvikana ko ateza ko harimo abaganga murabona urubusikiranganje bwacu harimo ibijanye n'ibigwanisho muri ico gihe duteza kwa dufise abahinga muri bijanye n'ibigwanisho mu bushikiranganje bwacu harimo abakoresha ya maradiyo yo guhamagarana mu buhinga bwacu bwo muri izi nzego z'umutekano cyangwa zo kwivuna basi naho nyine ateza ko harimo abahinga muri ico gisata eka no mu bindi bisata twarari aba bantu urabona nga turafise abantu b'abanyamategeko abantu bize ibintu by'ubuhinga bwa none bwo gutuma tumana ko amakuru nabo bateza kuba barimwo nico nace cyane twisunga nkuko mu mfunyapfunyo turaba aho abo dukeneye igisata bavuyemo n'ubuhinga bafise
mutimbega none isoko ya leta itandukaniye he n'andi masoko dusanzwe tuzi
rero twarize nico bita isoko mwizo ngingo ngendegwa ko isoko ni isoko mu bisanzwe riba hagati y'abantu babiri isoko rya leta riratandukanye n'isoko ry'abikorera utwabo nukuvuga ku ruhande rumwe haba hari urwego ruhagarariye amasoko ya leta hakarongaha n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano hagaca haba n'uwo muntu nyene yatsindiye iryo soko hama rero ibindi nico bita ico nico bita abo rero nibo bagirana iki amasezerano ibindi twize kuko hajya bavuga ati kubwenge ari byo umuntu asiganye ibindi kumbure yavyibagiye ibindi twize harimo bijanye kuri izo ngingo ngendegwa ko hari ico bita benshi bakunda kumva iyo haba y'amasezerano iyo umuntu yatsindiye isoko bwego iyo kuvuga gutsindira isoko bwego ni cagihe kuko ari urubanza gutsindira isoko mugabo no kuritsindira bwego ni cagihe biba vyemejwe n'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta rero aho rero hari amasezerano ya masezerano rero hari ibintu kumure bishobora kugenda birahindagurika amasezerano yabaye nabyo twaravyize gatoya hama simbize gatoya two ikigindi kigabane kigira kabiri twarize inzego zijejwe ivyo amasoko mutinizi ni zitatu hari ugwego wagomba gwari rurimo nabo nyene bagirishijwe izo nyigisho n'ugwego numugwi ndawitwe umugwi numugwi ujejwe itunganyo ry'amasoko ya leta ngaha mu bushikiranganje bwacu 188 hama hagaca haza ubwo gwego rurimo ibijanye no nimigwi ijanye umugwi ujanye no gutanga amasoko ugene uwo muguje gutanga amasoko uburimo umugwi mutoya wo kugura isoko numugwi wo kwihweza isoko hagaca haza numugwi w'ugukurikirana isoko hama numugwi wo kwakira isoko
bakaba barize kandi n'ikigabane kijanye no gutanga amasoko ya leta
ikigabane kigira gatatu twarabonye ukugene ikurikizwa ryo gutanga amasoko ya leta hama muri ico kigabane harimo uburyo amasoko ya leta atangwa hari amasoko mu bisanzwe mu kugira ngo atangwe ni ibintu bitatu hari isoko rya leta ryuguruwe bose hari n'isoko rya leta batarinda gutangaza bose ko bateza kuba barimwo hakaba rero n'isoko rya leta mu kugira ngo rikore urinda gusaba ibiciro ku bantu bakuzanira ibyankenego nibyo ikindi naco nibagiye gato ya kuri mu kigabane ca mbere harimo ibijanye na mbe amasoko ya leta ari ubwoko bungahe hari ubwoko nyamukuru butatu hari amasoko ya leta y'ibyo bita ivyimuka no kuvuga nk'akaronga amushikira nganje bwacu iyo dukeneye impapuro iryo soko riri muco bita ivyimuka iyo dukeneye nyabwonko ni vyimuka iyo dukeneye amakaramu iyo dukeneye impu ibintu nk'ibyo impunzu eka nibindi ni vyimuka hagaco haba ni soko y'ibikogwa no kuvuga aho hacazamwo ibintu byo kubaka nk'ubu dukeneye kubaka nka komisariya mu ntara runaka aho duca dusaba isoko y'ibikogwa hari rero ni soko rero rijanye n'ubuzi nk'akarorero zijya nyigisho rya risoko ry'ubuzi canke nk'uko gukoresha imiduga icyo ni soko bita iry'ubuzi
Ndikumana Jean Bosco asanzwe akora mu rwego rujeje kugenzura amasoko ya leta akaba ari nawe yatanze inyigisho yaratubwiye ko ivyo babikora mu ntumbero yo gufasha uwo mugwi gukurikiza amategeko mu gutanga amasoko ya leta
nkuko twamatubigira mu bisata vya leta bikoresha amafaranga ya leta y'igihugu twari tuje gufasha abajejwe gukurikirana gukora amasoko ya leta muri iyi ministere ministere de l'interieur kugira ngo nkuko mu bisanzwe ubwo rwego rujanye no gukurikiza gukora amasoko ya leta mu nzego zose za leta rujya rurahinduka ku mwaka karakajyo keza ku kwishura igisabo c'iyo ministere yuko twobafasha mu gukurikiza amategeko ajanye no gukora amasoko ya leta mu bisanzwe hari igitabo kijejwe kigenga amasoko ya leta ubwo bategezwa gukogwa kuva gitangura bijanye gukurikiza uko urutonde gukuraba uzoronka isoko n'ukugena zoyikora vyose rero muri iyi minsi twari twaje kubafasha nibyo twashimikiye ko cyane hanyuma tukaba tunakenguruka n'ukugene ikiganiro cyagenze ibibazo bijyanye n'ukugene bitagenze neza mu kazi ka minsi yose nibyo rero twaja turishura duhisunze itegeko turondera inyishu z'ivyo bibazo na cane cane bagiye baracamwo mu gukora amasoko bari bajejwe
yaratubwiye ko bifuza ko muri ico gisata haba itunganywa ryiza mu gisata icari cyo cyose
ni integuro nshasha kandi kubwanje nk'abantu di monogo gwego rugenzura ivy'amasoko ya leta twebwe mu bisanzwe dusaba yuko si nivyo dusaba n'iteko rubivuga nuko habitungwanya byiza igisata cyose ikamenya ati ku mwaka mbega tuzokora amasoko angana gute tuzokoresha amafaranga angana gute hajamwe rero n'urutonde ku mugisata cha leta cyacu cyose kuvuga ngo kanaka iki kintu tuzogikora ryari tukiha ihangiro cyuko ibintu tuba twifuza yuko biza gufasha mu gisata kana cyacu turaba yuko ibyo bintu tuzo twabirose kugira ngo binafashe nitunganywa giza mu rutonde rwo gukora rw'igisata cyacu cyose aho rero nakagohe twashatse no kuvunira iyi ministere twariko turaganira muri iyi minsi ishika munani kugira ngo tubereke neza ko bategezwa kwitunganya bakurikije nibi bihe bishasha bijemwo bibayemwo PTB nkuko mujije kubivuga babone neza yuko bategerezwa gufata ingingo zihagije kugira ngo amafaranga yabagenewe bayakoreshe kandi bayakoreshe ni ibintu bya ngombwa bituma urugendo rwabo mu byo bakora rugenda neza
akaba yarateye akamo abari bagize uwo mugwi ko bokorera ku nyungu z'igihugu maze bakore bisunze amategeko
burya kuri umwe wese hariho agatima muntu agatima kamubwira ati kuriki turabereka yuko amategeko afite icyo barekurira kandi abaha ubwigenge umwe wese rero nkujejwe gukora iby'amasoko ya leta amenye yuko atezwa gufata ingingo ijanye n'amategeko n'ico umutima umwosha atagiye kunezereza uwamutumye ahubwo araba ku nyungu mbere wanashaka no ku nyungu y'igihugu muri rusangi ni ku nyungu nawe nenyene kuko ibijanye n'amasoko ya leta hari itegeko bategezwa gukurikiza itegeko rero ridakurikijwe harajamwe ibihano hariho ibihano bitekanijwe n'iri tegeko rijanye n'amasoko ya leta hari itegeko ritekanijwe kubajanye kubajya biturire hari ibijanye nuko umuntu ategezwa gusosubiza mbere ibitaciye mu buryo bumeze neza aho rero no kubabwira yuko amategeko ahari araba umumwe ari we wese kugatwe kiwe kuko ntawe uzoja kwishurira uwundi kwikosa zo yarakoze ako rero ni nkahagoye tuvunira umwe ari we wese yuko abona neza yuko ni ku nyungu y'igihugu muri rusangi atezwa guhagararira ake akavuga ati jewe umutima wanje uri kuranyosha iki iye kandi itegeko ndarisoma rimbwira iki iye kurikurikiza niteka kuri wewe kuko hajya icizi ugikoze urashobora kubona inyamunyungu muri uwo mwanya nyene ariko muri kazoza hajya ubwizigigwa na cyane cyane nivyo umuntu yategezwa gushira imbere itegeko rikaza rimufasha gushingira intago bwizigigwa bwiye
eka n'abaronkejwe izo nyigisho bakaba baratekerewe impanuro zitari zike
impanuro twarazi yabahaye no ku munsi dutangura ivyigwa ku bwa mbere bwobwo bavyiga babishira ku mutima babishira ku muzirikanye ikindi naco twarabatekereye impanuro zijanye nuko ibyo bize batobisiga ngaho wo bishira mu ngiro uko twatezwa kwiga tungana 188 siko bisigura ko bose ariko baje mugabo kandi kubaraje kugwego no vuga ko rushimije uko baje kugwego rushika nko 180 kwijana birenga n'abatashoboye kuza ko bogenda bakabapfundura ko gaseke abigisha badufunduriye rero impanuro bagakora bisunga gukorera mu muco bagakora bisunga kudaca ku ruhande bagakora bisunga kutajya igiturire bagakora bisunga na cyane cyane ibyo bintu byo cafuza byo bacafuza ubwabo wagomba bigacafuza no rugwego turimo no bushikiranganje turimo
Colonel de Police Baharugwa Bonaventure umuyobozi ajejwe gutunganya imigambi no gutegura ibiharuro mu bushikiranganje bw'inkora gato mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano akaba ari mu baronkejwe izo nyigisho akaba yaratubwiye ko inyigisho baronkejwe ari ngira kamaro mu mirimo yabo ya misi yose
uko mwabibonye tumaze amayinga abiri turiko turiga byerekeye ingene hatunganywa amasoko ya leta mu aye mu gihugu cacu na cyane cyane mu bituraba twebwe ubushikiranganje tusanzwe turongowemo rero tumaze iminsi turiko turiga kandi turakuye ubumenyi butari buke aye twari dusanzwe turi mu kintu bita serire de passation de marché mu kinyamazu no kuvuga ekipe ijejwe kugira raba ingene amasoko mu bushikiranganje bwacu bisanzwe bigenda rero twari abantu bashika 89 barenga tukatumaze rero turiko turiga kuko kare twagira ibibazo iyo turiko turakora muri ivyo bijanye n'amasoko n'itonganyo ry'amasoko hari tubatse tumwe twakunda kugira mugabo ahizo nyigisho tuzimenyeye tuziboneye hari ibintu byinshi twungutse nk'akarorero kare hariho abantu bashobora kuzana bakuza kuja mu masoko abantu bagomba guhereza ibidandazwa byankenerwa ubushikiranganje mugabo ugatusanga waratwe tetwe kwakira amaketa amabaruwa bazanye arakiriye umwe arakiriye wa kabiri arakiriye wa gatatu nk'amasaha ya ageze ugatusanga aciye yigira mugabo we batweretse ati oya ategeza kujya arakira kandi n'uzoba yaterewe ajarandika gusa ati isaha yashikirije ibaruwa ryiwe ikete kugira atoje mwijya soko yashitse isaitse n'izindi akabyandika ko kwijyo baruwa ati uyu nawe yashitse isaitse n'izindi mugihe rero bazoba bariko baratunganya abashoboye gutsindira isoko bace baraba ati uyu uye ntabyo yaje amasaha arenze uyu uye yaje amasaha yo bace usanga hariho rero ibintu byinshi twashoboye kumenya tutari tuzi kandi byaba bitugora ariho nibindi bijanye ningene ushobora gusanga kenshi bikogwa biteba bidindira uro baratwigishije bati nta kudindiza ibikogwa nta gutuma ibikogwa bidindira no kubikora ico bita suivi kuva isoko igitangwa kugera irinde ijya mu ngiro ico bita execution rero watweretse yuko kibujijwe batweretse n'umwanya isoko abaganyije abashoye kuronka isoko iminsi bimara ningene vyogenda byoro ni ibintu byose batweretse kandi twabonye uko ariho akarusho bikazodutuma mu kazi kacu ka minsi yose dushobora kurangura byujanye n'amasoko atakibatse ico barakitubariye mugabo mu bushikiranganje bwacu baravuze barabonye yuko ivyo bintu bijanye n'ibiturire atavyahora baravuze bati mu bundi mushikiranganje hirya no hino mu gihugu ivyo biriho mugabo twebwe mu byo twabonye iwacu nta bintu by'ibiturire mugabo baratugabishije ati umuntu atazoshira aho abatsinze bitegerezwa kugenda umuntu azorenganya uwateza gutsinda isoko oye izomusha oye izomukurikirana niwe azovyishura rero barabitweretse yuko ari inkurikizi ari ngorane hariho hirya no hino aho bishika mugabo mu burorero batanze twebwe twarabonye yuko mengo no munsi nta bintu by'ibiturire byariho mu bushikiranganje bwacu mugabo barabitubariye yuko ari ukubigwanya bimwe bikomeye nabogira inyifato mbi y'ukugomba kuza kuraba ngo jewe ngo idosiye yanjye yinyarukirize ngo canke mfasha jewe nshobore kuronka isoko baravuze bati ihibambewe murati mukire birarura kirabujije
aha niho ikiganiro tere imbere kirangiriye sangwa muri iwanyu murakoze
inzire dusamare ngo twisinge basindabibazwa fatane munda tugikorere nkabuhambire bama bana marimwe mutununutundi mugukorera hamwe yo kuva kera narindi